just just near to her. Kike ziko nyuma. Ziko nyuma. Haezi. Haeta shida.
Wameleta shida?
Wamekata. Leo msipige picha. And kokichukua.